gutsimbwa ndetse hehe mu gikombe cy'umukuru w'igihugu aho rero ubura yuko kiba ari gikombe giteguwe neza ndetse kiba cyo gukese ngeze mu kugihugu kandi agakagira gisozera akabaro atanga igikombe ikintu rero cerekana ko ari ikintu kiba giteguye neza ni igikombe ko giteguye neza ubona yuko rero bagerageje kuza baragira bati ibi inkino ziba zitekanijwe turabo kungene zitogira iki zitobera aho uyu canke uyu ashobora kubiprofitiramo ahubwo turabo kungene imigwi yoza irakinira ahantu atarahi wabo kugira ngo umuntu wese avuga ati jewe nta kamwa na mama bangiriye na kiro kibuga cyo wanje n'uyundi nuko nyene ubona yuko rero biba biteguwe neza Dorcas tugira ko utubwira ukungene inkino zigiye gutungiye kuba naho zigiye kubera muri iki cyamunara gishiri cyanyuma
nivyo nkuko uko urabivuga kikini inkino za z'umunani gishiri cyanyuma witsem de finale za zigikombe citiriwe umukuru w'igihugu uno mwaka wa 2024 biboneka ko imigwi 16 yamaze kwishika muri iki cyumunara gishiri cyanyuma yatomboranye uku gukurikira n'amagenekerezo bagiye gukina na yangiye kubabwira inkino zizotangura mbere mu ndwi iza ku munsi wa kabiri nk'uyu munsi tariki 23 niho inkino za mbere zizotangura gukinwa ndakubwira gusa yuko Rukinzo nyuma yo kuva mu cyanze 16 gishiri cya nyuma bacitike kujya mu 18 gishiri cya nyuma bagiye guhura na Tel Aviv bano bagiye guhurira ari gatwaro ni mu ntara ya Kayanza aniyo Rukinzo zokwakirira ekipe ya Tel Aviv kandi bakino rukino rumwe iminota 90 heze banganyije batera ko baja no muri za tiro bi cyanke wa mapenalty kugira ngo haboneke umugumwe ubandaye mu cyakane gishiri cya nyuma kuri wa kabiri nyene tariki 23 kuri stade urunani ninga mu ntara ya Cibitoke Deira Academy bazokina na Inter Stare isahi 9 kuri wa kabiri tariki 23 kuri uwo munsi nyene hari ya kuri stade Ngoma ni mu ntara ya Gitega imigwi ya Moso Sugar Company izo yacakiranye na Limia Udongozi urumva ko ari Moso Sugar Company na Limia Udongozi ari ya Ingoma kuri ico kibuga nyene hazokinirwa kuri uwo munsi wa kabiri nkino zibiri inyuma rwa Moso Sugar Company na Limia Udongozi 13 cyane sandwi hazoca yinjira mu kibuga iyindi migwi ibiri Kayanze United na LLB Amasipiri ama ku munsi wa gatatu tariki 24 hazoca hakinwa inkino zine zindi kuri stade Mucho ni mu ntara ya Muyinga aho Tigre Noir FC bazoba bakiriye ekipe ya Messager de Ngozi aho nyene ku munsi wa gatatu igatwaro mu Kayanza Magara Young Boys bazokwakiriraho Flambeau du Centre ama kuri stade Runani ku munsi wa gatatu tariki 24 isayi 9 zuzuye neza Buma Boy cyangwa Bumamuru bazoba bakiriye Buganda City kanona ka derby ndakubwire yuko rero ukino rwa nyuma kuri uwo munsi wa gatatu tariki 24 muri Coupe du President huitième de finale uzohuza ekipe ya Vitalo aba Mauve Blanc bazoca bacakirana na Olympic Stare nizo nkino munani zizoba zine ku munsi wa kabiri tariki 23 izindi zine ku munsi wa gatatu tariki 24 mu ndwiza
nuko urakoze cyane rwose Dorcas nizo nkino rero zigiye kuba ku munsi wa gatatu uza ndetse no ku munsi wa kabiri uza ndetse no ku munsi wa gatatu urumva yuko ari cyamunara gishiri cyanyuma iyo migiye guhura ubona yuko igwiriyemo igwiriyemo imigwi yo mu cicaro ca mbere ubona yuko Dorcas cyo nabonye uko zatowe izi imigwi mbona yuko harimo aka equilibre gahari uravye imigwi nka Rukinzo na Tel Aviv nivyo Rukinzo uri mu kwana ciza muri Premier League ariko Tel Aviv si neza ariko ubona yuko irashobora gukinikiye ukaraba umugwi wa Academy de l'Interstar burya aba bantu nta kantu
bose bo barafitani ubucuti mbere barakubwira yuko n'imigwi mbere kunze no guhanahana cyane abakinyi bivugwa ko uno Abdul benshi baramuzi Abdul Karim uno presida wa Deira Academy burya ni Deira egume ngo niwe afite n'ukuboko kwe muri Interstar urumva ko ni ekipe zibiri zitwa mugiye nibaza ko nimba nihenze barashobora kudukosora ariko amakuru dufise nuko uno Abdul Karim ashaka kuba muri Deira afiseho nk'abakinyi zaratanga muri Interstar bamwe nabandi
unaravye
asazwe yino muri Interstar
urya mugwi numugwi w'umuryango uravye
cyane
cyane coacha abona yuko ari mu muryango nyene wa wabo nyene wa president wa Deira ukaraba cine nawe numwana wa Interstate hariya mu Buyenzi byumvikana yuko harimo akantu k'ubutiti
ego ni nkaka derby mukuru na mutonya barahuye mbega mutonya arashobora kandi gukora akazi nkuko twabibonye Deira bugiye yatunguye nde yatunguye Grenoire ino equipe yara novuga yarakoreye ko equipe ya Grenoire irayisezerera bishoboka cyane yuko na Interstate iri mu bihe bitameze neza byo muri Primus League Burundi bano nabo niboza bashira gati mu ginyo kandi kino gikombe yitira umukuru w'igihugu kiki muri kahise cyakomeje gutwereka yuko nta muto nta mukuru ushaka kuba uri mukuru wibaza ngo uri Vitaro cyangwa ushaka kuba uri mukuru wibaza ngo uri Flambeau du Centre cyangwa imigwe mu cicaro kinini ugasanga imigwe mu byicaro bitonya igiye kugusezerera ibire byarabaye nk'imigwe ya Delta gushika muri finale uribuka imigwe nka Academy Chite imenyerezwa na Jimmy Ndayizeye yigeze gutwara kino gikombe imigwe ya Olympic Star byasanga umengo hari imigwe ihabwa amahigwe Nibikombe mwene ibi rero tuko turabona no kumugabane wa Buraya kanatsinda saga Sharmuri equipe zishise mu gikombe cha ndavuga muri ukino rwa nyuma nko mu Budagi karya ka equipe kasezereye ndavuga ari equipe yashise muri finale yasezereye yasezereye
munche equipe muri 3e muri finale ni equipe ya 2e
okay rero bisigura neza yuko ibino bikombe nta sukuvuga ngo uje yateguye neza urukino rw'umwe kanatsinda no urukino rumwe ishobora gutombora amahigo gasanga uguye nabi uyu munsi ni witeguye neza mu ganma cyanke mu mutwe cyanke physique mutameze neza undi akaguca mu gyahumye a rero ni imigwi ibiri yonye nisigaye mu cicaro cya kabiri kiki Buganda City anuno mugwi wande wa Deira niyo migwi yonye nibiri yo muri 2e division nayo nyene buye Buganda City yara 12
oya
Buganda City ni cyakunze
Buganda City umenga
oya ha 12 rimye dongozi
ha 12 rimye dongozi hame nande mbe buri
makuru oya handi hasigaye
Buganda ni match do barrage
match do barrage Swiss bi bon nibaza ko Buganda City shaka kuba nayo ari yuzokina na barrage mu migwi yo mu ntara bano kubivya verifya neza ariko gusa turafashe yuko equipe zibiri zo muri 2e division za imwe yararonse amahigwe yo kuduga ino Academy Deira ntikibaritswa muri 2e division kuko itiketa yari baramaze kurica no wango ni Academy Deira kikije ku Rwanda rwanje mvuga nti ni match rero nyuma yo gusezerera equipe ya Grenoire bano bashobora kuba bari kwarakura match d'entraînement imbere yuko baza mu cicaro ca mbere batanguye no vuga bariko ni nko kwimenyereza kugira kanyeri gabo gutsinyuka imigwe mu cicaro ca mbere kuko uyu munsi bariko barahura muri Coupe du Président bukeye kabiri mu kwezi kwa munani mu gihe higano zo wagiye Academy Deira zopambana ni imigwi mu cicaro ca mbere bisigura neza yuko Academy Deira no vuga yuko itanguye avangu batanguye kumva badiko barumva ingene bariko baritegura mu mutwe bati kumbe ukomeze ngo ukina Premier Division ubu nyuma yo gusezerera Aigle bagegura n'undi mu gufi sizi na Interstate ukomeze kose naho batameze neza mu higanwa ariko baragwana kudakoroka ni equipe n'ubundi ya Interstate n'ubundi sur papier ku rupapuro nibo bari imbere ya Academy Deira ariko ibyo ku rupapuro rimwe turabivuga nyene ku rupapuro mugamo mu kibuga haba birashobora guhinduka ugasanga Academy Deira ya dominye kanatsinda bafise abakinyi beza bamenyeranye mu gihe bo bari biteguye neza muri zino nkino nta kibuza yuko bano badokuramo imigwi ivyitwa yuko ari imigwi ikomeye
nuko rero twabonye yuko atariho nta mashoke akomeye cyane gose ubura yuko imigwi ikomeye yahuye uretse yitwabonye ya Vitano Olympic Star nta zindi ndetse na Kayanza na RB Masipi nayo ni ibintu bisanzwe gusa Dorcas kuri ibi uri kuraraba muri Primus League turabona yuko kurusa yigeze umugwi wa Vitaro uri kukanyuma kabisa gutwara igikombe mbega umugwi wa Flambeau du Centre turavyi parkour wagize atamugwi numwe kuva champion itangura nta mugwi numwe wigeze uja imbere ya Vitaro nta mugwi numwe wigeze uja imbere ya Flambeau du Centre.